He honore, he kroria ki te atua, he maungarongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. Amene.
We Aotearoa Peeps Camp,
come together here and
have some fun at Geek Camp.
Accelerating Auckland!
We have done too much not to do more. We have gone too much not to go on.
Ko tēnei te inoe ki te atua o tāne mahuta. Ko tēnei te aroha kia keiti te māma. Ko te manaakitanga o ngā tamariki, ngā harakeke o tēnei wāhi. Āmeni.
Old and Young Camp Podcast,
about the days of our past.
All our kids are outcast.
We make sure they all outlast.
We have done too much not to do more. We have gone too far not to go on.
Geek
Camp! Waterways! Mountain!
Arts and crafts!